ange ke ma kange yula tanuku alofa kuma ki ke amana ma koe ofa laka e tai mi pea whakato kataha ke tau whetuku e tangata ki whahi toka ange ke ma tangi hila tanuku alofa kuma ki he e amana ma koe ofa laka e tai mi pea whakato kataha ke tau whetuku e tangata ki whahi toka aho mo e po e me lana i loto kuka o wha he whari uma o e polo puke puke a fufula e tauki o e me rino kua ma e tumua he e masi ma ino monu i a pe ai whakata ki o kwana u tonu ai pune ama oi langi pea amusi a pe ai whakatupo merino tauki whaka osi a aki hoa ilo lau pe mu ako hota monu e ngā pila ngā oi whakafo'oru whare oi me e nā kua whaka o whaafa he moto i si ale o nuku alofa isa he api kua tūtū tāi koe vete a mā koe loto mā mahi hā pālo pāle mā pēa ame ki ai ono me a ngā ue koe mā kumā whai monu i a pe ai whakata ki o kona u tonu ai pule anga oe langi pea amusi a pe ai whakatupo merino toki whaka osi a aki hoko ilo monu ki a pe ai whakata ki o kwana u tonu ai pule anga oe langi pea amusi a pe ai whakatupo merino toki whaka osi a ai